umnandi.
Ulungile njengamanje la eduze kwami ngiphethe ubaba usomnyandi uyesabeka njengekho ekhekele inyosi bathi bade amavizitha ngoba bade abakhokazi ngesho umlomfono sawena baba
shayini ukhala ngemali ijubox mantombazane ecofacofa mntwana ilahleli impatha sowethu angihambi ngiyavaya ngilali ngiyagidla ngithi ngiyagawula ngishayeli ngiyadeyitha sawona nkosazane.
Yebo baba, njengamanje sila emcimbini baba kamzukulu kade ngikubona ugqashiya laphayana uthi usomnandi 30 years. U 30 years usho ukuthini?
U 30 years usho lukhulu. Bekuncane ukufika 30 years, useyumculi oqashwayo, useyumculi odayisayo othengwayo, useyumculi omukelwa abantu. Ngidla amabele ngiphila uNkulunkulu engigcinile nabakwalanga. Ngidlula bengidonsela phansi bengethuka kodwa namanje ngisamila ngiyindawo. Ngithi ngalokho ngiyambonga uNkulunkulu ngizohlala ngikhona njalo ngibenzele abantu ngoba lo 30 years engiwenzile unomehluko imnandi i-album ka-30 years. Ihlanganisa amaciko solundi kakhulu imnandi angiceli kumuntu ukuthi imnandi ngisho lo mina ngoba ngiyisebenzile ngenza lento entsha ngasebenzisa abafana abancane ngasebenza nabo bafike basebenza ngokukhulu kuyikhandla yikho kade ubezwa ngibabonga nje lapha e-stage shona unale uyawathitha umzukulu dakwa yini uyawathitha umzukulu dakwa yini uyawathitha uqezawo dakwa yini uyawathitha ulundi dakwa yini uyawathitha usomnandi dakwa yini Oh, that's a way, Hine. What is some nanti, Daddy Mali? Daddy has some nanti, Daddy Mali. Uba, Nubaba, Maskandi. Ubani uputi wa maskandi? Ubani kosola maskandi? Ubani nduna ya maskandi? Ubani mhoni wa maskandi? Halala somnandi tetiezi, halala! Halala msugulu, halala! Gembonga uchi into yakini emahlabathini olundi niyazi ngicela nisishayele likhulu ihlombe siyacela kubaphathi nabaholi lo mcimbi kamzukulu uphinde wenze njani umzukulu ngisebenze naye e-studio akakhulumi wenza umsebenzi kuphela ngithi uluve ngisebenza naye umfana wakwadubazana ngithi usikhumba ngisebenza naye umfana kwadubazana ngithi umnabalaba ngisebenza naye umfana kwakhumala kwaceza ngithi ubhasini ngisebenza naye umfana solunde mkhazana ngithi ubonakele ngisebenza naye wakithi olunde ngithi unamfundo zulu ngisebenza naye wakithi emabedlana ngithi usabela the music ngisebenza naye wasolunda ngithi ujaiva ngisebenza naye wasenqutha emsama ngithi halala 30 years halala uNkulunkulu anibusise.
Ngiyajabula uma ngabe uthinta indaba yabafana abancane osebenzisana nabo ngoba siyakhumbula ukuthi kulo 30 years wonke busebenzisana nabantu abafana nobaba uBhengu Mzuthuli nobaba nomgumeni abangasekho nogcwensa abangasekho ibona abantu abokade usebenzisana nabo ikakhulukazi emculweni kamaskandi isho ukuthini lento kuwe ukuthi uhambe waze wafika kulesi sikhathi la khona sibona abaculi bakamaskandi kuzingane ey'ncane njengoba kade ubachaza nje laphaya ukuthi usebenze kanjalo nomlabalaba mina ukhuluma ngomlabalaba ukhuluma ngomfana nje omncane kusho ukuthini kuwena njengedlozi likamaskandi
kuyangijulisa kakhulu okushoyo ngoba uzokhumbula ukuthi kubakade kune-top 4 kumaskandi kuBhengu Mzuthuli kumgqumeni kumtshengiseni kuThokozani Langa sawubamba kanje umaskandi sawuphakamisa kepha zangishiya lezi nsizwa zontathu ukusala kwami angimazi uNkulunkulu ukuthi uhloseni kodwa mhlambe uyakwazi akangibekele khona ngoba ngesikhathi kukukhothameka uguqe isilo samabandla yimina lo engahlanganisa iy'nsizwa zonke zikamaskandi neindala neincane sathenga amaguqa awu 6 sayokhala endlunkulu ngokukhothama kukamdlokombane uphetane phuma esiqiwini akugcinanga lapho kwakhothama umntwana wabaphinda angene undula nkulu kaZulu sahlanganisa iguqa futhi nendima kamaskandi sayokhala kwaphinda angene kwadlula ubhodloza ngecovid ngahlanganisa izinsizo sakhipha imali sahamba sayokhala ephatheni eRichmond njengamanje kunefolo likamaskandi eligida ingoma igqoso lalo eliphethe yileli angiyibekanga kusho bona makudlula umaskandi ngithola ama-calls kuthiwa kukhulume mina ngikhulumela umaskandi zonke lezo zinto ngiyathobeka kizo ukulalelwa abantu abazalwa amadoda namakhosikazi akweminye imizi kepha balalele ingane engangami owashela imhlopho omfilisene magubane ophuze egemisi oshobeni khuzwayo omthente bengilalele nabancane ngingazibekile kusho bona ukuthi khona into esiyibona kuwe ilo 30 years kuphetha okuningi akumnandi konke okunye kubuhlungu kodwa ke iyithelo ezinhle zikhuliswa ngomanyolo mawubona amaklabishi emahle nesipinashi kufakwa le nto enyanyekayo bese iyakhula nabasuke bethi babulala usomnandi basuke befaka umanyolo ukuthi bamkhulise kakhulu angiyindawo endimeni yomculo uma ngisaphila ngizohlale ngenze nje
kulungile la uthini kumzukulu kuyena muntu ohlanganisile sonke singabaculi bakamaskandi osukwini lwa namhlanje uzothini kuyo kumgqugqumezela ukuthi aqhubeke awuqhube lo mcimbi lo uye phambili futhi
ngithi kumfoka khongo koceza kwelakithi ndabezitha amageba mzukulu ufudu mfana othobekile ongakhulumi owenza umsebenzi kuphela ngicela lo mcimbi njengoba ngishilo ngisho stage ngicela ubuye uphile inguna phakade lo mcimbi ungaphinde uphele umcimbi kamzukulu umzukulu ngiyamthanda akakhulumi umzukulu nasestudio umthole ecofi phone kanti usemsebenzini umzukulu ngicela khule aye phambili umzukulu nenhlonipho akanayo nenhlonipho akanginikeze yona ngimfisela iminyaka emide akhule umzukulu phambili komzukulu phambili
siyabonga